murabanira abana b'amatalent mugakora no kugira ivyabo ntibigende bagapfana impano bari bize kandi ryari teka imana yari yabateye
ne nimugerere ico mukoze kugira ivyo vyo kubanirwa bihere ariko simvuze yuko bose bambanira no ndabahe true story ngaha nyene nibaza gatanandi nabwa bivuge hariho n'ukuntu ntashaka yuko nimba ari abatanzania cyangwa abaki baza kubona ibiriko bibira ngaha mu Burundi mugabo ngira kubera ko ari ryambere abikoze nyene urumva cumengana igitangaza ariko yuko iyo baye postinze nawe nyine avuga ati antu kigikogwa cyane yo kubira kata yindi yari bwa post seke yumvise burya butumwa yuko ari ubutumwa nawe nyine bumukora ko urumva rero ko
nivyo muravuze jeyo sindi
uzira muramubaza we nyene we kuko jeyo numvumenga nta kinino bivuga ko mugabo where I shall go on a show, Yavigiri.
What's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com. Instagram stuff is what I'm talking about. I'm talking about the Black TV. Black TV. I'm talking about the 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 Black TV. No, since I'm talking about the Black TV, I'm talking about the Black TV. I'm talking about the Black TV. I'm talking about the Black TV. I'm talking about Gangsta,
yeah, yo. Murabanira abana b'amatalent mugakora no kugira ivyabo ntibigende bagapfana impano bari bize kandi ryari teka imana yari yabateye mbega murabizi hajya ko muba mwishe muramuhagarikiye life vyo mutunze ubigize ubucafu impano yibuka yigira umwambo okay muguca n'intege kubimenyesha makuru byanyu mu mugira ntaririmba atagira amahera kandi mudasiba no kuvuga kari mwebwe mubikora neza cyane mu kuduza y'amatala mwishira mu matima abo mwanka mukagwana kubashira kintu vyo bibamba mukagwana mwe
biyacitse by the way indi bya Josh mezina cyane jayuvije kambwa mu kitondo igisohoka imeze neza cyane ariko ikintu kintangaza ni kimwe kandi bishobora kuba bibaza why FABELOVE kenshi ndirimbo ziwe cyangwa amajambo asohora ari mu kuntu mengo akariko kubaniga ukuntu yabawe cyangwa abandi bantu
aya niyo
ya mu bigane mu bintu byose ah pa iyo nyene gusa nimwe zose zose akora ndimo nyene mu muziki gangs
igituma ndabikunda ni kubera ko mbashyira kugira icyo nungu yabandi icyo mfashije abandi donc sinzi ko mukunze kubona kenshi ndakunda kwandika ko ndi gwagasore nshaka kuba gwagasore ya gwagasore nyene ndakunda yuko umuntu yitangira abandi urumva ndakunda rero ico kintu kiranyohera gusumba uko numva noje imbere nitapa gusa numva ko ni kwijengize gute mugataco ndiko ndafasha abandi ya nico gituma rero nkunda kuvuga ivyo bibazo rero iyo ndiko ndabivuga ucumenga birabaje orke nawo mbandi ko mvugira abandi muri rusangi ego na jewe ndimwo kuko nabandi nabagenza nje bose barimo kuko nta numwe atagira ibi bibazo mba ndiko ndavuga hanumwe atabi utari kwa bicamwe no munsi ashobora kuba yabishimye
ariko wo ni ibira pe bo bi difani vyabanje ngo ni ibintu ngo mengo vyatangwe kera kuva kera imihari FABELOVE bawe kuvya imihari hata imihari wewe na bi face az imihari wowe nyogi wawe az umva imenye ku mengo lake urabanigwa cyane ntuhabwa agacinwa kwa ruke kuwabwa ubwo no kuvuga ngo uba ni urya mwana iki niki mugabo just bika kuri wenyine directement ntwana ku mengo abantu bashaka kwiga
no kuvuga rero kunabivuga kubera ubibona reka tuvuga ati Imana ishimwe kubera ko ko wumva umaze kubibona je ko mbona nirinze kuguma mvuga icyo kintu ngo ndabanigwa mugabo urumva uravyivugiye nyine ko kubibona ko mbanigwa sasa ni mugerere ico mukoze kugira ivyo vyo kubanigwa bihere ariko simvuze yuko bose bambanira no hariho ego ni bamwe
ariko hari abavuga bati nubwo FABELOVE avuga ngo arabanirwa no gukora kwese cyane gose septo kuri side yo gukora kwibikogwa bya ama video urakora ama audio agashimwa nivyo ama audio kaduka kagenda kaka ba menshi mbwa video ntiziyaboneka
nako rero nko kuri radio none ivyo vya video bikuraba kwiki nashaka go promoting umuziki kuri radio kubira
bivana nivyo sanga umuntu atubaye mwo cha kujana nibihe
ibikubaje nibihe uvuza umuziki nuvuza video kame none nimba bavuze umuntu ze iradio uvuza umuziki eh uvuza umuziki mbere urazi uko video itarimo mu muziki tuze muziki dushyamo amasana mu birimo muri muziki
ni kuraje nasi tugeze
muziki ni juste ni ya ni son ni bijya bicurarangisha sivye deri cha video ntikirimo cha video ni kuza kwamberisa cyanki gutanga na burya butumwa wavuze kugira abantu bashobye kububona mugabo sino muziki ni ya audio none gashya wanse kubuza iyo audio ushaka kwerekana amasana hanyuma uwo muziki nawe utashoye kuwumvisha abantu be ko hari abantu badashobora kuraba bumviriza none bisha bigenda gute so bisigura yuko rero urinzo witwaza icyo kintu witwaje ikintu kidafashe nje ndakora kandi cyane ariko nkora ikintu ku mwanya kuko si vyiza gukora ku kwezi si vyiza bivana ninga no wabiteguye mu gahe ifo gutego je uko nkora nditegurira ikintu ya avayo yuko ndagisohora kugira kize nyene umuntu
kimetse neza
kizokwameho imyaka yose umuntu avuga ati wow
bya ninga ntamba mi FABELOVE bahura nayo kugira ngo ituma atakora ama video
Ama video ni kwa hari ukuntu mbashaka gukora video mugamba mbono menga biragoye kuronka uko kuntu bivanye no buryo tuba dukeneye ama miliyoni menshi cyane
kwa video kugwa
gye dukore video ya iri kugwego nyene kwiwacu nyene tuba twifuza ariko bivanye n'ingene nyene urumva cyavuga ati fa gukora kora nyene bijanye no muri Afrika nyene cyo tukora nyene bijanye na Afrika bidasigura yuko abanyafrika bose bakora ama video baciriritse ariko mugabo ugiye kuraba urugezo rw'abazungu urabona yuko hari ibindi bintu bakoresha n'amakamera nibaza ko badakoresha rero urumva zigya video tuba dukeneye gukora nyene zijanye ku buryo mvuga ati Jeff FABELOVE Nimba abantu banyita ngo Eminem di Burundi nimba abantu banyita ngo Rick Ross di Burundi nimba abantu banyita Tupac di Burundi mugabone yuko ndi kuri gwagwego kubujyo doteroriza aba calligraphy bande mugabo urumva rofetke
hari ukibuze
hari ibintu bikibuze dushatoyemera tugakora ibi bibaye abaye nyene nishe tuma nazo sanga kenshi nciki intege yo gukora ama video
Guys, I'm going to talk with FABELOVE, L-O-V-E, the Cashan Boy, I'm going to Kanyosha, I'm a rapper, gangster rapper. I've seen him never give up because we were FABELOVE. But yeah, we've seen
FABELOVE, Cashan Boy. Oh yeah, YouTube, it's just a Sinziwa. Sinziwa. FABELOVE, Cashan Boy. You know you are, Njibus.
Okay, I'm going to talk with Enli, Homeboy. So I'm going to talk with you, featuring Najigabita, because you're here.
Yeah, na FABELOVE featuring Enli. Mugabe ndirimbo yakozwe na Enli
cyangwa
na Gigabit.
Okay. Enli ugiye mutanga gukorana. Vyaje gute? Byo muri filme nyine cyangwa byaje ukunda. Bado ugiye ndakivuga byose. Indirimbo Never Give Up ni indirimbo iri muri filme irimo abarinzi benshi cyangwa abarundi. FABELOVE nyine filme ayirimo irimo by Melissa irimo abarinzi abamesha makuru benshi bandi promoter ba mi. Nisho irimo indirimbo yo filme kandi ubumenga cyabanda nteza gufikira nje ndayirimo. By the way.
Okay. Yeah, okay. Yeah, I
was with. But wait, can you tell me what you're doing in the media film? Idea je kubwi filme kwa filme ivuga iti wi filme isto bwayo ni juste muri nimvi ariko ahata n'abamesha makuru namwe idea ndirimbo nanye no muri nimvi FABELOVE ka hata n'abamesha makuru ni idea cizaho nyine canke idyo sanzwe ifite mu mutwe
bono kanda ba he true story ngaya hanyene nibaza gata nandi na bwa bivuge
kandi bale bacu
Rabi sokoroje so Jewe musanzwe ya filme barasavye ubufasha arambiye ati FABELOVE twifuza ibi nibi nibi donc koza tugakorana ibi nibi donc rero maze kugendayo no pito kwanza barandunkiye kuko ijya muri ya filme harimo ibintu by'umuziki hajya nyene ndane barambiye ati twifuza kukorera kuri beat kugira ngo ibintu bigende neza hanyuma maze kumviriza beat numva nayikunze tababwiye ati nta kuntu umwohindura mugakorera ku yindi beat ntamya jewe nkazo yimuka yingabira cyavuga ati ahubwo rero wene nitwirwa turagira ibiki n'ibiki kubera ko watwemereye kubera ko watwemereye kuzoza hari ibindi twavuganye nyene kugira ngo ibintu bishobe kugenda neza avugana na staff yanje mugabo bacambwiye ati niyo ndirimbo no kuri nta kibazo pass je cyandagenda muri studio nti vyanatevye wanashima ya kubera cyumvira umva nacyumvise numva umenga nyene mzuka uraje mu mutwe tuvuga ati why not ntoshaka kuririmba icyumviro cyose fresh na mikagenda neza kandi rofetwe n'abatunganije iyo filme bavuga ati navyo nyene birimo mu vyotuma iyo filme yacu muno muri kazoza ishobora kugutahugwa igutahugwa cyane basi ndayikora rero indirimbo ikitsu imeze uko ariko ni indirimbo nabanje kwitondera kwanza ndica yaravuye ndica ndafata ndayumvira ko bikwiye kugira ngo simbabaze hariya ngo hariya ngo ndahagira uko no kugira ngo bibutumwa nyene ntibi bigitutsi
umaze gutanga iyo story ubunyenzi ifime itarasohoka nkaho ko usankugiye kuri viringa sokra y'indirimbo boya ya filme ugaye kuko indirimbo yumvirije wakume ngo ni almost story yose ya film
deja novuga yuko ugiye kuraba na ijya video nakoze y'iyi ndirimbo never give up na ama scenario menshi dushiramwo bisigura yuko film irafise umwanya rero wo kwisanzura rero bijya naririmbye bakazobibona neza rero munga muri ijya ndirimbo yiwanje hariho ama scenario sinihase kushyamo ama scenario menshi cyane kuko sinashaka kwerekana
bya filme yindi kote
yindi kote donc kandi no kuntu ufite baseka ndakubwiza ukuri hari no kuntu donc kubera ko iyi ndirimbo misanzuri mu kirundi hari no kuntu ntashaka yuko nimba ari abatanzania cyangwa abaki baza kubona ibiriko bibera nga mu Burundi donc tuvuga ati reka ndabwire barundi bagenzanje gusa abari bo bumva bon peut-être n'abanyarwanda ntavyonze mugabo sana sana barundi bari bo bumva ibibera nga bari bo bikosora twiko bumva tubigire nk'akanywa ababuki wacu nyene mugayo iyo film izoba yagutse zuba ari kintu bashaka ko gishika ku isi yose kuko tubakinye ibintu bitandukanye urumva ko n'abamenyesha makuru bari bisigura yuko ni kintu ni projet nini cyane gose gusumba n'ijya ndirimbo yanjye
umaze gukora indirimbo wayisohoye irasohotse hari amakomantere menshi abapostinze ni benshi abantu ari amastati abantu benshi bayipostinze njye nje kwisatsi ya mugenza Fabi na ni biface umaze kubona cyangwa kumva ko yambaye postinze ijya ndirimbo wiyumvisemo gute
ndavyumva
uze direct kuri we sinakuvuga abandi bose impamvu nayivuze nuko tuzi byabaye akahisaga cyawe nawe
je navuga yuko ni byiza yuko umurundi muri imvi y'umurundi supportinga mugenzi we byari bisanzwe mugabo ngira kubera ko ari ryambere abikoze nyene urumva cumenga ni gitangaza ariko byari bisanzwe urundi bwo bwo twategeza gusupportinga na twese ya nkuko nahandi babikora nkuko dusupportinga bariya niko twategezwa gusupportinga nuri ya cyane nuri ya donc tugasupportinga no gira biraryoshe wo postinze indirimbo yawe sindayi posting umva peut-être yuko iyo bayi postinze nawe nyine avuga ati antu kigikogwa cyane nawe kubira kata yindi yari bwa post seke yumvise burya butumwa yuko ari ubutumwa nawe nyine bumukora ko ya babi postinze bose no butumwa bumva yuko ari ubutumwa buzokwamaho ndabashimira
aka yapo mu gupostinga yagize masinya akoresheje yagize sinya mbere mano kuri ndi mano kukubona nta cyangwa byo gize ubona wabye posti ho
cyo ntavyo ndaraba kuko urabona ivyo nazindukiyemo
okay ari posti ari akanza kamwe kaduga kuna kandi kamano kukubona bamwe bahisiga zitandukanye mwavuga ati swati yagaye igikongwa nubwo ya posti yinze swati handi navuga ati swati bon I don't know bamwe ati yamushimiye ko yakoze video ta video akora andi nati yayigaye bivanye sinzi ko ayibonye wewe umaze kumva amakomante nka cyangwa ubimvise kuna kugize komante nk'izo zifata gute
urumva ivyo nibibazo ivyo nibibazo abantu bibaza rero no kumwegera mu waza ati mbe wa muga antuka yari nza iposta kame urumva yuko aba
uko iwacu cyatu yabimvira uko iza kwikira posting z'abandi dusegize uko
urumva rero urumva rero ko
nivyo muravuze jeyo sindi
nzira ivuze muramubaza we nyene we kuko jeyo numva umenga nta kinino bivuga ko mugabo we arashobora kubabona ico yabigiriye rero jewe igikuru nuko umuntu wese yoba yayipostinze kandi shimira nabandi nka Lolilo wewe yayipostinze n'amapaji yiwe
yose yabibwikira n'abantu biwe bose
abarimvyi batandukanye ba big fish bande donc urabona wewe uko na barimvyi barundi benshi nta muntu numwe vraiment ama feedback nziza
FABELOVE, uri kwa rabangi ni kwa duga, muziki kwa agenda, nungu hali wazo bitanduka, tuta turangiza dusoza, kwa tuwa zimu ya muremu. Uri kwa wana ku muziki mwende kute ujahe, kukwa hali nubishi kubili kwa chamu wakati wa muziki wa Burundi, bamwe, kwa sanga yuza mabezi kumabiba, abandi vizibindi bitanduka, vizibu zimu sanga njene sinzi, hawa kati muziki wa chumengu, fisi ni wazo vizishi chadu kwa kuchalila. Bongo uri kwa rabu ni muziki wa, jezo kwa minuze sivzaba wabibona, ivzaba juku fungishanya, ivzu kulekurana, ivzu kutana mada, ivzu kugwana, vizishi jage wabacha. Ubona muziki wacu ufisiye zo nyabako cyo tuma udaduga cyane ni cyawo ni kujya he bo sinzi ko watabonetse kibazo
bo jeni aza ko ikibazo aho kiri kiri mu kudatahura ibintu kumwe ego kandi biragoye ngene twotahura ibintu kumwe kuko misanzwe cyame na mbere umu artiste w'umurundi yategerezwa kubaho tegerezwa guhabwa agaciro tegerezwa kugufatwa nk'umuntu afise iteka mu gihugu urumva ariko kandi umu artiste wo mu Burundi ategerezwa kubaha ibintu bimwe bimwe bituma navuga yuko muziki w'u Burundi wobonwa nabi rero ivyo byose nibaza yuko dutegerezwa kubikora uko hanyuma kugigira muziki ushobore gutera imbere sino sima bivuga ngo uruhande ngo rufise ngingi kibazo iki impande zose zacagwaye haba ku baririmbyi haba ku bajeje guteza imbere abo baririmbyi haracyariho utubazo tumwe tumwe
tukaza gushimira iki tayakora na FABELOVE kandi kuraje cyane indirimbo yitwa Never Give Up ku rubuga rwa FABELOVE featuring Enly Homeboy
ya bagende barabe ni indirimbo y'ikigenge cyari kiji hanyuma njewe nta comment
irimbo ndabona indirimbo n'umugwo mugabo utashize ko ayikoze
narabanditse ko nanditse ko Enly ujya nyine yandirimbe
wakoze video ntariko
iheze ariko
iheze ariko
ego ni Buddha. Simbizi ujya yase cyabona moya mbiri ujya nyine ni wayikoze so namushimiye ukuntu akora ibintu by'iki gangster so rero ivyo ni ibintu ndakubwire big ni ibintu abantu abarimvi ari bake tuvyisangije donc uvuga ati jewe nkeneye gukora iki ukagenda ukagikora nimba ari kujya mu ntuze mu vyondo ukavuga ati je nkeneye kujya mu vyondo nkeneye ijya ntuze yo kujya mu vyondo nyene umva je nanje nagiye kwa Idrissa kubera nkeneye ibintu vy'iki gangster kwa ujya ndamuzi ibintu vy'iki gangster vraiment kuva kera agikora ama video nivyo vyiwe so rero nararavye mu director bose bahari barabizi cyane kandi bakora amasanamu meza mugana avuga ati co nkeneye kijya kintu cy'ubuzima ubuzima bugoye donc rero cyangenda kwa Idrissa cyangira imana binkorera nyine nkuko ndabishaka ya rero nibaza yuko indirimbo vraiment nta muntu numwe ni rya mbere kwanza soho indirimbo nkabona abantu babaririmbyi babarigende banterefona mu gatondo bambwiye ati FABELOVE big up son ego ndafise ama call vraiment ego kandi ndabashimira cyane gose sindi muri barimbyi bacyawe ngo bacyagira ama screenshot ako bamwe bamwe babipostinze ku ma page yabo abandi bashya ku ma status yabo muraza kuvyibonera
Guys, thank you so much, Mona FABELOVE, LOVE, the Keshan boy, from Kanyo, from Kanyo. Thank you so much, FABELOVE, Jai Teka Chan.
Ewana, Ewana, thank you, Namwe, Mubanda, Mukwika, No TV, Nibiko Gwavza, FABELOVE, Keshan boy. Wagwan.
Okay.